Hey.
Namela wena Monada Kgere Kgere Lodge Makwela makwela Kgere namela wena Kgere Kgere Lodge Namela Kgere Kgere Lodge Namela Kgere Kgere Lodge Namela Kgere Kgere Lodge Ya tu wake tu mo kyao Hey Y no rey la que tu mo kyao Hey Mara na mela wena Hey Quiere na mela wena Ya tu wake lo y Ya tu wake tu mo kyao Na Mara Banna ba we bare ba felela eh eh Banna ba we bare ba felela eh eh Basimana ba we bare ba felela eh eh Basadi ba we bare ba felela eh eh Banna ba we bare ba felela eh eh Chaka chaka bare ni felela eh eh Chaka chaka bare ni felela Batho ba borena ba re ba felela eh eh Batho ba bolena ba re ba felela eh eh Chala tanya we ba re felela eh eh Chala tanya we ba re felela eh 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 Hey ka mo kgere kgere lodge Ka mo kgere kgere lodge Hey como kgere kgere lodge Auto gore ke banki ya ba wa tsiba lodge Mare como kgere kgere lodge Como kgere kgere lodge What if I want it for? Hey, como kgere kgere lodge Network ya la pizza, hello Barre como kgere kgere lodge Como kgere kgere lodge Hey como kgere kgere lodge Chaka chaka barre ni felela eh eh Chaka chaka barre ni felela eh eh Batho ba borena barre ba felela eh eh Batho ba bolena ba re ba felela eh eh What if I want it for? Hey, como kgere kgere lodge Network ya la pizza, hello Yeah.
yeah.